Thank you. because it's Ponono. I'm let my rally know to be let a dog to lale my boy. Come about the chagrin and those. Reina over my god, the compos. Chunchubina give you all about quarantine. Chunchubina get all about after cave. I'm let my rally know to be let a dog to lale my boy. Come about the chagrin and those. Reina over my god, the compos. Catch it, could be taking my shit. Catch it, could be taking my shit. Mani bo Okto fele tama botolo. Se kis poka se sponono. 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 Se kis poka se sponono.
Marama baneno.
I know. bachulugise kim belihlali khuphukile yini bachudela usebenzile sizikithi sonke siphakamile bangithipha bathi ngiyifasise yini ngeke ngisibhayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi nike baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kim belihlali khuphukile yini bachudela usebenzile sozikithi sonke siphakamile bangithipha bathi ngiyifasise yini ngeke ngisibhayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice sifike bathini bathini hubokhaphela namanga maningi ebazofuna ezakhe impilo ebahalele yakhe impilo ayibo uzwile bathini bathini udinga isimilo kuze undize ebahambile abazamile ngale ngoyibukela ishiye ayibo uzwile bathini bathini enamanga maningi ezakhe impilo eyakhe impilo uzwile bathini bathini
We'll be right back.